kirana ayo mu gisata kigero gisata gihambaye cyane amabi
Turabona umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo busikiranganje ubu icegera cy'umusikiranganje
umunyamabanga ntayegayezwa muri busikiranganje kugushikirana hagati ya kandi na muntu n'ubuziranenge akumira avuze ati aya mabi yose aranduranwe n'imitsi bidatebye gatutse violence soye radite immédiatement
aba nabo n'abahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye bo bagira bati garukira abakenyezi tubamo n'abanyeshuri
bose
bambaye umwambaro w'ishuri kuko bati natwebwe ibyo y'abanyeshuri y'abakenyezi bahungabanye abakenyezi nabo na cyane cyane urwaruka rurahagirira ingorane
nicyo kimenye mu bakenyezi nawe wigeme
ikigo
seruka washyitse wakirwa neza umugwa neza mu buntu
babigizemo uruhara ntayo subira no kuboneka
tuzorutsindura urugamba byari ni
ubunyeguhuburira imitima y'abantu
bari ku kivi bari ku kivi abo mu kiranganzi gusa neza kabisa mwebwe murakaka kabisa oh hanso oh hanzom yinga aho mukiranganje mfasha mu ndero n'inyigisho kugira ngo urwaruka rukurane uyu mucyo w'ukwirinda gutaho ubuntu na centre de formation professionnelle ayo urwaruka rwayo aba urwaruka bavuze bati tugende turamukije ababyeyi bacu tugende tubaramukije ko badutegurira
kurwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme cyiyumviriwe mu ntumbero yo gushyigikira ingo kugira ngo zibone kuzuza inshingano zazo zo kuba ishingiro ry'igihugu no kuba umushinge w'iterambere bikaba nk'ako amahoro arama ahera mu ngo agakwira mu gihugu cyose nta n'umwe kandi ayobewe ko umwigeme w'uno munsi ari we mukenyezi w'ejo uburyo umwigeme abayemo mu buto bwiwe buramuherekeza no mu buzima bw'umukenyezi n'ubw'umubyeyi mu gihe rero umwana w'umwigeme akuze agononokewe agateka kiwe kubahirijwe yifitiye icyizere yaratojwe ndero runtu ashyikiriza akari ku mutima mu muryango no mu kibano afise ishyaka ryo kurondera icyo yifashisha mu bya nkenerwa bya minsi yose ingabire ziwe zibandanya zikura bigatuma avamo umukenyezi w'ijunja n'ijambo adoteza imbere urugo rwiwe n'igihugu cyamwibarutse azofasha ikibano mu gutorera inyishu ibibazo kirimo akanaserukira abandi
uno mwaka rero rino sekeza ryisunga icyivugo kivuga gutya uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kino cy'ikivugo gihamagarira umwenegihugu uwo ari we wese ndetse n'umunyamahanga aba mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubwicyo akoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi aka kabi kabiyishe ngo twubake uburundi buteye igomwe buzira amabi nk'uko abahinga babyemeza gukinga amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bituma hakoreshwa uburyo buke ariko hagakira byinshi cyane bose. Duhamagariye rero kandi abenegihugu bose kudoma ku rutoke abakora bakongera bakadandaza inzoga zitemewe n'amategeko kuko ziri mu bituma ayo mabi agwiriyana mu gihugu amagara y'abenegihugu nayo ahabangamirwa cyane. Kurwanya rero amarigara ari nayo ahanini yigirirwamo ubwo bube gito butandukanye hamwe no kuvavanura n'imico imwe imwe yatayigiye ngo gucura guharika n'ibindi tube turavuga twibaze yuko arizo nzira twocamo kugira ngo turwanye ibyo byose bireke gusinzikaza agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Twirinde aho dusigaye tubona haduka mbere n'imigenzo tutari twavugabone ngaha mu Burundi ugasanga abana b'imisore bahitanye abana b'inkumi bakabatahukana mu mazu kwa ba se na ba nyina bageza bakabana mu nzu birateye isoni. Ntibirarenga urugero kumbure dusabe ko aho byari bigeze bihagarukira ngaho kugira ngo inzu yose ibe yanyene urugo nk'umupfasoni wiwe umuhungu yasohotse ameze ko yasohotse umwigeme yasohotse amenye yuko aba yasohotse bagenda bakubaka urugo bakagira n'inzu yabo batarayironka bakemera bagafata uburyo bwokongera aho bapanga canke bakamenyera bitegura. Nitwokwemera yuko abana bazohora bazana mu nzu kwa se na ba nyina ugasanga basebukwe bayindabukwe bariko babana mu nzu n'abakazana abahungu bagatahuka batahuka kuri ba se na ba mama babo bisa nabi cyane rwose kandi bacamba mu ruhagara rwa misi yose bambaye ko baharira ingorane z'ubuzima bwa misi yose kandi mwumva yuko bitohura.